Barundi ikiganiro cyemeje guhuza Barundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibitata byose by'ubuzima bw'igihugu ubu muri Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu RTA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini
Umuraburundi niteka numunezero gusubira guhura namwe kuri uyu wa mbere kitugoto mwaka 2016 ikiganiro umuraburundi mushobora kukigana ku maradio yanyu ku isi yose kuri bande metero 19 kilohertz 1015 480 ikiganiro mushobora kandi kugisanga ku murongo ngurukana bumenyi wa RPA kuri website akaburungu RPA akaburungu BE reka muhundire duhere ku ngingo nkurunkuru zigize kino kiganiro umunezero ntangire mu muryango w'abamenyeshamakuru b'abarundi na cyane cyane aba RPA kuko mugenzi wacu Edide Mwemiro umenyeshamakuru akaba n'umuhinga w'ibyuma